Ngibonani guys, igama unqabile nganiphathela amazwibela asibongile ndlaminis angomhla ka 6 November. Guys, unjengaye ke ubambe umhlangano ophuthumayo laphaya esibalukhulu ezobavula amehlo phela ukuthi kubalulekile ukuthi babuyise i-Mgazini factory. Ushilo ukuthi i-Mgazini ibekade ikhiqizela iy'ngodo zayo okwenza ukuthi benze i-furniture ngalezo y'ngodo bese-ke behleze be-meet target. Manje njengoba sebethenga iy'ngodo kwenye ikhampani manje benze i-furniture kwenza ukuthi ibhizinisi lingenzi kahle. Ingakho kubalulekile ukuthi babuyise Mgazini factory ukuze bebuyela back to the top. Wonke umuntu ubone sekuyiswe elihle lelo qhamuka nalo unjengaye amshayele izandla basho ukuthi sibalikhulu hayi impela siyayivula iMgazini factory. Ayike injabulo yabo ke bandla it was cut short ngoba bathe basathi nje bayajabula bezwe nje amalungelo thina silwela amalungelo ethu thina silwela. Uzama usebuyile ke guys, round 2 uzocikela phansi abantu bakuDlamini. Umane nje wangena ke ema-ofisini, bonke abantu bomhlangano behleli bebabuka. Wathi, bapha, comrades, 16! Bathi nya, oza kwakhe. Wase wathi, phansi ngama-oppressors, phansi, bathi phansi. Phansi ngama-crooks, phansi, bathi phansi. Wathi ma-comrades, we are gathered here because we have had enough. Kodwa ke, ngoba sineyinhliziyo ezinhle, we are gathered here to apologize. To apologize for letting our oppressors govern us. Asikhatheleni guys, bathi sikhathele. Asikhatheleni guys, bathi sikhathele. Wathi nibabona nje beswenkile beconsa benje ingoba badla igazi labantu bethu. Sikhathele abantu bakoDlamini bedla igazi labantu bakethe. Amalungelo thina silwe, amalungelo ethu thina silwe, amalungelo. Hey guys, uzama uyamulwela uSibongile amalungelo hayi impela uyawafuna ugirl wafuna on the table for uSibongile. Ya asithembeke ukuthi abakoDlamini ke bazobona ukuthi nokuvula eMgazini nje kumele begcine ngakho abaqale bekhokhela uSibongile bese ke bayakhuluma ngendaba yokuvula iMgazini factory. Guys, aphela lapho kamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye.